era ba shire nguma papa te fye shite inono no
banani ba myumina
abena manje papa te fye shite inono no papa na papa pamlandu wa girlfriend wakwe pobangu mimi pamlandu wa girlfriend wabo
bale bomfenshere bale nyo
ba bomfenshere chimuti chimuti chako ntoka basa baikataka kasu iko twale duya bale pakulu bali mfunyana neri ino ya moyale sukuma uyute muku wako balila po kunguma kale bata po kunguma mshoko banchu mshande po buteko bu bunga fuirishe kona na ubasambire po pafintu bale nchunji
Mukati, mukati. Shirimu sonda, kumu sonda, tio kuu.